Ngiyayikhetha inkosi enhle yasekithi ebuhleni bamaNazaretha. Bantwana basezulwini lonoguqile umfana wakahlatshwayo wangapha ey'ntabeni ey'khala amanzi eBergville ngaphansi kwamshumayeli umlangeni ithempeli kusemiseni ithempeli kodwa ithempeli engikhulele kulo lisehamasdeli ngaphansi kwamshumayeli uDlamini ithempeli idla kahle amen. Bantwana basezulwini isiphakiwe inkonzo kodwa kungenzeka iwele eyitsheni engafanele noma zikhona ezifanele kodwa kuyaye kujwayeleke ukuthi umuntu azibone efanele ukuguqa kanti akekho esimeni sokuguqa. Uthi umshumayeli yey'nsizwa zesifungo ngizogadla bese ngihlela ngenzansi ngoba ngizogadla. Kuleli bandla insizwa yakhona uma kuyisabatha kuwumthetho, akuwona umbono, kuwumthetho ukuthi ifake umnazaretho isivumo ocisha usondelane namaqakala. Njengoba sinikwa inkonzo awuqala uyibuka ukuthi ukufanele nokuguqa ngoba uthi umthetho uma kuyisabatha enkonzweni kumele kube njani. Umthetho waleli bandla uthi uma inhlalisuthi kumele ibe senkonzweni yesabatha ishetha libe mhlophe. Umthetho waleli bandla angeke singabazi okwebhlukela umnyama umbono wabantu kodwa ishetha limhlophe inyanga yezulu yasho yathi alibe mhlophe ishethe. Asekhona ke na-powder blue lasibe siwafaka lande kumhlophe kodwa umthetho weshethe uthi limhlophe bese ifaka umqhele ekhanda. Kukhona isifo esingenile ngapha kithi ey'nsizweni angizukushumayela ngabanye ngoshumayela ngey'nsizwa ngoba izona ezomgogodla ukukholwa kwaleli bandla laseNazaretha. Ukhona lento esingenile ngizocela ningivulele incwadi ngizovula yona incwadi kamshumayeli 11 iqala evesini ka-9 yakhalela khalela wena nsizwe anganoma ngiqale kahle wensizwa kashaka uma usuyitholile ngicela uyifunde mfowethu.
Jabula nsizwa ebusheni bakho
isijabula nsizwa ebusheni bakho mayizinhliziyo yakho ngenkathi kuthokozisa
ezinsukwini zobusha bakho
ezinsukwini zobusha bakho uyibambe kancane mfethu iziphi izinsizo izinsuku zobusha bakho uma uyinsizwa ila uqala uyibona khona ukuthi uyisoka wena izinsizwa makhunya ngobusha bensizwa ila iqala ukubona khona ukuthi hayi uma ngiyibika entombini iseyakwazi ukuthi yangithanda qhubeka mfethu uhambe ngendlela zenhliziyo yakho hanti usebusheni bakho uma kuthiwa kuleli ibandla ethi umshumayeli zinsizwa nginifuna emthandazweni uthi wena hayi vele thina sisebasho umthandazo wabantu abadala angithi kuseyokuthanda kwenhliziyo yakho usemusha uma kuthiwa kuyo emgidini uthi hayi nangeviki elizayo sazogida ngoba wazi ukuthi usemusha usazophila kade qhubeka mfowethu
nasebusweni bamehlo akho
konke okwenza ngoba ujabulisa amehlo akho nako kumele ukwazi
ukuba ngenxa yakho konke lokho
ngakho konke lokho sekubaliwe kokuthanda kwenhliziyo yakho
uThixo uyakukuyisa ekwahluleni
ushembe uzokufaka ekwahluleni qhubeka mfuthu
ngakho susa ukudabuka enhliziyweni yakho
ungafuni ke manje ushembe sekubambile bese uthi hayi mina ngiyadabukisa ule kudabukisa ngoba ebusheni bakho buzazi ukuthi wenza ukuthanda kwenhliziyo yakho
Ulahle
ukube emzimbeni wakho.
Ngokuba ubuntwana nobusha buyize.
Ubuntwana nobusha buyize. Kusho ukuthi into edlulayo. Kukhona isikhathi esawufika. Awufunde leso sikhathi mfowethu.
Khumbula umenzi wakho ezinsukwini zobusha bakho.
Khumbula umenzi wakho ezinsukwini zobusha bakho.
Zingakafiki izinsuku zokubi.
Ngakafiki izinsuku zokubi.
Neminyaka ingakasondeli.
Neminyaka ingakasondeli.
Lapho uyakuthi anginakho ukuthokoza kuyo.
Ivale mfowethu. Inkosi ibusise. Kunesikhathi esizayo wenzizwa la uzothi khona wena eyimpilo enzima. Kuhle manje kusemnani khona abazali. Kodwa khona isigaba esizayo la sifuna wena ukuthi ube indoda ungabi nobuxoki. Ngithe ngikhuluma ngezinsizwa mshwana. Ithi kunesikhathi esizima esizayo. La uzoma khona wena sezinzima izinto zayibheke wena engasekho umzali sokume wena phambili. Uma wenza izinto ungathathi ngenhlonipho noma kuthiwa kuyahanjwa kwenziwani wena ungeni wena ngoba uthi usemusha. Siyeza lesikhathi kusobheka wena khona. Usufuna labo abasize emva kwakho babenze lokho okufuna wena bangakwenzi ngoba uvele wenza ngobusha bakho ushembe sekufaye kwahluleni. Ngenye imini ebuhleni indaba yokugcina. Waye kwasukuma inkosazana kuJulayi. Yakhuluma indaba yeBhika noEmpo. Angani noma khona nababe khona ngaleso sikhathi. Ithi kwakuhlela umcimbi. Makuhlelela umcimbi ubaba wekhaya wasethi ngizokwenza iphathi makuphela unyaka. Wasethenga isound system wathenga ipika wathenga yonke into wasebeka ekhaya wasebuyela yosebenza la esebenza khona zasingane ziqala ma njobe ngeke ubaba zidlale le sound system kube mnandi ekhaya zayidlala kwaze kweza nezingane zomakhelane kweza negebeni zafike zabona ukuthi la ekhaya kukhona isound system kukhona uamp khona yonke into noma ngasayibe ngendlela eyiyo kodwa Ngokuyihlaziya kwami lo ngizayibeka ngayo. Kwathi masakusondela umcimbi zasefika igebengu igqekeza. Zathi ziyayithatha ipickers yasinda zathatha uamp zaphuma nawo. Uma sekufanele umcimbi system ikhale, ayisakhali, anga noma ningizwa. Sekusele ipickers zodwa. Uyenzeka inkosazana yasho njalo isiphetha ithi mayihamba lapha ya kuthi hey yazi hayi inhlingane yakabani yazi yaphelela yathi ibigger my hips yathi kodwa uempu enye indaba enkulu engisho uma sekufanele ikhali ingakhali ngoba isidlalwe abantu abaningi ungakafiki ilanga lomcimbi akhona amaNazaretha endlini akunginingi nje bengizosho lokho insizwa ukuthi ake uzazi mazosuma manje ukuthi kufanele yini angingasuka abangaphandle belandiswa yinhla lisuthi bangene endlini kuseza umcimbi ohleliwe nibakhombisa ukuthi la ekhaya kukhona i-sound system bese wena befike betshontshwe embashiye ipika ngoba zokhalela wena kusasa kufanele kwenze umcimbi la ekhaya ngoba wena ubafake endlini naye zoda le ndawo manizo bezangane lapha ngaphesheya yifa lethu akuzosuka wena nomngani wakho enijwalane naye kakhulu bese umkhombisa ubuhle baleya sound system lapha ngaphesheya ngoba akezukuyithatha yena uzofika ngelanga nomadlala athatha uempa hambe bese mase kufanele udlale wena sonomcimbi kini awuseke uem sekusele ibhiga zoda ngiyabonga inkosi busenizwile.